Ɔbonsam de no kɔ bepɔ tentene bi so kɔkyerɛ no wiase ahenni nyinaa.
Mede wiase tumi ne animonyam yi bɛma wo, wɔde ahyɛ me nsa, na obia mepɛ na mede mema no, sɛ wokoto me a mede ne nyinaa ɛbɛma wo.
Wɔakyerɛ sɛ sɔre Awurade wo Nyankopɔn na ɔno nko ara ne som no.
Gidi said you de kasi e chee no.
Wa kan yi. Wa hu obei. Di ba ofi wa ma mi si e mu nai. No ba yi di, o de nisio e na akwa nai hu, e ro de ti ni po e na pa. Wa ma no ma kwa ba. Ne se fi sem pa yi obei nya mi na hu fie. Wa am fa no ke kempo an se mi tri mu. Ne so obei di o de ngu hwam na asa mi na. Se você. O doctor se obei yin adie kire se, o de bo ne ye do so na fri. Ye o de kakra bi afri no no. O doctor kakra bi.
Kasamayati,
Adan na wonne to jefo ne ne bonye fu bom bidinu mo
wona wonyare ne hi ora safo ne mo mona o yare ma me flatin ni fo se won satra ne mo abone fu
Obintimasio
Maybe, or your bubble true. This is your phone, sir. No too quaint for cherry. Nembre do say when you saw a ban. Or so ma, could be called craft one and change. So I'm quite genuine, Chefan Emren with ye. No craft one or she no ma or sound calls answer. Or so ma, craft for. Now, no, sir, craft one or she no. Born a rapper, man, the crack ones are pine. Suma akwato su miensa na ono su prepara no pamu no firi ho efewura no kan se ade ebe na menye mesmo mi anwe ba we die obefere no na se kwafo no hunu no no se on ho se owura no ba no nie muma ye nkunu na japade no meye ndia
kapi treye owura
nti otwe no firi bobo twe mu ho Look, come on. Who's so sad? Dear, the Bobo Tree Runner, a best self craft way. Whoever best self craft way, you know, the Bobo Tree, no, I'm half a frog. Now, such a seminar, such an insane. Or, boy, about to fall, no, I put saying, you know. And now, bear chance to tip war. No, dear, I'm sure of one son of a channel, snake. Na dia sab buona bashin so no die e be yam no mu hu
Oh